It's a for you, sir. My love for a woman. Let's do a faff, it's a what's up by your fat to ele. Lila, ula, so sao le faiva. Le soi fua le ua matzaina. Ua tini pao le uto. Malo tau sala. Ua etai fo I uta. Malo fua ua maua. Le atua ua faf. Tele, what's up by your fat to ele ele? Le laula, so sao le faiva, le soifu a leo a matzaina. What's in the pao le uto, malo tau sala.
Opa!